Sizawuthetha imizekelo emibini. Oomama bayabalisa into yoba xa beseziko bayedla ngobabiza abe nento nje azayithetha. Laa nto ukuba ibonakalise into yoba siyakubona and siyakuappreciate. One, into endingasoze ndiyilibali is that kuthiwa ngomngcwabo othile wayejikeleza apha ezimbizeni emane esithi ethetha baxhazela abantu into emaziyenzeke kodwa amane esithi apha koomama ingaphumi inyama emathanjeni. So thina sizalwa abazali bethu bazalwa ngumntu onjalo. Umntu ngolu hlobo kubonakala ngalo, he was a perfectionist, wayezifuna izinto zibe right, a man of excellence. A man of excellence because njengoba isisingcwabo kodwa ke akunokuphakelwa abantu inyama ephumileyo emathandeni. Ndithanda ukhumbula uvumbulula ngunyana wakhe, wayekhumsha kakhulu athi I am a gentleman of France. Wayedla ngokuthi some are born great, some achieve greatness, but some have greatness trusted upon them. Kodwa ndakhe ndamva esithi I was born great and I will die great. So he knew that he has greatness within himself. Le nto uyayibona uba isuka kutata omkhulu wethu because zange azifanise nabantu. Njengoba besenditshile uba kuthiwa wayengafundanga kuyaphi kodwa wayenelizwe wayethanda ulithetha elithi ningazenzi ezi zinto zala maqaba. So andiyazi ke imeasure yakhe uba ubuqaba yayiuba kuye kuqale ndawoni kodwa ke yena wayengazibaleli uba uliqaba ne. Ezinye zezinto wayezibukela apha elalini zisenziwa but yena azibona into yoba zizinto angenaziassociatha nazo ezo. Ndibona utatomkhulu uvumbulula xa esitsho esithi I am a gentleman of France nalaa nto athi I was born great and I will die great. Ngelo xesha zange ndimbone nemoto, inoba imoto wakuba nayo for 16 days. Kodwa utatomkhulu uvumbulula wayezibona enobungangamsha kuye. Ndiyavuya ke that ootata bethu, oomama bethu, oodade bawo, oodadade khange baphelele kulaa ndawo abazali babo babekuyo. Bagqithela bangaphezulu baba ngootishara kulo manzana. Ugogose ngenye imini kumise kuza imoto, so caba ke abuza uba yekabani laa moto, yeyaphi laa moto. Kuthiwa waphendula wathi yenye yezisa kwam. So izinto ezintle beziye zibonwe kweli khaya ne. Ukuba ingabiyo moto inye but ibe zimoto ezininzi zibonwe kweli khaya. So siyabulela because ndiyabona uba nabantwana benu, that means abazukulwana bakahlaphezulu baye bayibona le nto uba akuphelelwa but we still have greater heights emasiye kuzo